iyibize nabi uyimifu. Na nkoko kazibika isake hari. Umugore yumva epfo. Umugore naririmba abakumbuye iwabo. Umugore w'ingare agarurwa n'umugongo w'umuhoro. Nubwo tuzi ko muri kahise habaye abakenyezi bagize uruhara rukomeye mu gihugu mbere no ku ntwaro ya cyane. Imyibutsa duhejeje kuvuga itwereka ingorane abakenyezi bashobora kugira mu bijyanye no gushyikiriza ibyiyumviro no gufata ijambo. Iyo migenzo nayo igashobora kubera intambamyi umukenyezi yifuza gushika mu bibanza by'indongozi. Mbega iyo migenzo n'ubu iracyari inzitizi ku bakenyezi? Reka tubirabire hamwe na bano bakenyezi mu kanya isasa. Ndabaramukije nonge ndabayikaze mu kiganiro inkingi kiganiro mukunda cyane gica kuri Jimbere magazine ndetse no kuri Kazoza FM. Uyu munsi ni ka boss for ring aba DJ ngene kwera yuko mugenza nje afatiwe n'ibindi bikorwa nko musanzwe mumenyereye mu kiganiro cyacu inkingi tuba turi kumwe n'abatumire batandukanye. Muri uno mwanya turi muri zone Kamenge quartier Heha. Tuje kuyaga ku kintu kijyanye n'imico y'Uburundi n'inzitizi mu burongozi bw'umukenyezi. Abatumire banje ndi kumwe nabo n'abatware basanzwe batwara muri no quartier ya Heha. Abakenyezi batandukanye hano baraza kugira icyo bakoze mu gucapa bimwe mu ngorane zimwe mu nzitizi bakunda guhura nazo. Hama biciye ku masanamu bazo baducapiye turaza kumenya ibyo bibazo n'ivyaye. Reka tubaho umwanya mwiza bashobore kugira icyo bacafye biciye mu gicapo cyabo. Turaza kwiga, turaza kumenya byinshi ndetse turaza no kubaza ibibazo bitandukanye abarongozi bo muri no quartier.
Jeni twakeza kimana jizere nkabona iby'umugenzi wanje ngaha yacavye umugore abagabo babiri bariko barashwana batukana cyane bapfa ibintu by'amatati ego
ni Mireille yabicavye. Mireille ninde?
Ni Mireille.
Mireille ibintu yavuze nibyo washatse gucapa
cyase abantu babagabo babiri bariko barashwana hakaba umukenyezi umwe yivolonse avuga nti reka ndababangurukanye inyuma yiwe haboneka abandi bagabo izindi imari z'abandi bagabo babiri bagerageza kumugwanya donc bashaka kumwereka ko
atajamba afise
voilà umukenyezi adashobora kuja imbere ngo donc abanguranye abagabo voilà donc bari kubanguranywa n'abagabo bagenzi.
Murakoze cyane.
Hanaho hari umugabo mama nyene ari kamwerekeza ku inkoni mu mama nawe ubwana bumukikuje impande abana beshi bari impande yiwe nivyo mbona
ninde yacafye ico gicapo sinze ko muhamiko tukumva ko ivyo wasiguye arivyo yifu yashatse gucapa
ego ivyo asiguye bisa nk'ivyo nashatse gucapa nashatse kwerekana ko uwo mugore afise utwana twinshi shobora kumubera inzitizi mu kuja mu burongozi bw'umukenyezi kubera abafise amashaje menshi mu rugo ugasanga kuja kwita mu byo mu burongozi umwanya umubereye mukenya
jewe nitwa naho inkuye esperance hano mbona umukenyezi afise isuka nkekangira ngo yoba agiye ku murimo mbona kandi n'umushinga ntahe afise umukuzo n'umugore afise umukuzo heka agomba gukubura nibyo mbona hano bacafi
ego ninde acafi cyo gicapo
nitwa nosiate ivyo avuze biragomba gusa nkabyo gato nacafye umumama afise isuka agiye kurima imbere yiwe hariho agakuruwa gutya kerekana ko adashobora kubandanya ngo aje mu kindi kintu atari kurima kari imbere yiwe n'inyuma yiwe no hepfo nacafye umumama ariko arakubura imbere yiwe hariho nyine agakuruwa kerekana ko adashobora kubandanya donc vyerekana ko abakenyezi canke abamama kenshi bagomba kubereka ko bashoboye bya bikorwa byo muhira ntibabemerere ko babandanya baje mu bandi kumviriza ibishobora kubafasha gutera imbere ego ndo na chafs
murakoze bivanye n'amasanamu bagerageje kuducapira abantu bakenyezi turi kumwe nabo muri kino kibanza kwabonye neza neza yuko hari ibazo byinshi byinshi bitandukanye umukenyezi ahura navyo biciye mu burongozi canke ibibazo bivuye mu rugo rwiwe mu kibano hamwe n'ahandi hano musanzwe mutwara ni igikimwe ko murakora kugira bino bibazo abakenyezi bakunda guhura navyo bishobore guhagarara
yego murakoze ku mijambo ama dukurikiranye amasanamu babona yuko ibibazo bisanzwe bibari mu kibano kandi dusanzwe tubibona ego nkuko rero mwavuze ati imico y'ikirundi n'inzitizi ku burongozi bw'umukenyezi nuko icya mbere biva ku bavyeyi kuvuga abavyeyi iyo bari kubararira abana mu mico y'ikirundi hariyo uburenganzira bumwe bumwe badaha abana b'abakobwa ibyo rero bigatuma no muri kazoza iyo bamaze gukura baca batinya no kuja mu burongozi